Ọnụ na biko tinyetụgodi na ọnụ n'okwu a na ndị a kpatara ego mgbe ụfọdụ na-enwe ka a na-esi ebebe just to get ka ị mara ihe ị ga-enye m ọsịsa n'okwu a n'ụtụtụ taata bụ 26th October bụ Saturday 2024 get it. Akpọrọ m ọgaranya na fon, akpọrọ m ibu na Dubai na fon ka m wishie ya happy birthday na taata bụ very special day ya. Ibu reply ya m kenecha m si m na birthday ya na o nwekwanụ ka o si chọọ iselebrate birthday ya na ọ chọrọ ịgụkọsị ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ndị niile ụwa na-atụ n'ọnụ nyere ha aka from one way or the other chọrọ ha ihe. The next thing ibu si m send ya aka nọmba na ihe ibu nyere m ibu eso na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ mba cherekwa na ụmụ ọgụ ga mmadụ mere gị lai dis ịmara m ihe a ọwụ mkparị ọwụ ọnụ ka ọ kọrọ gị ihe a ka ọwụ ọgọ ka o mere gị ihe a ibu ego ihe m eso na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ amakwa m ihe m ji ekwu ọgaranya obi ya dị sarị sarị nwoke ọma na-anụ ọkụ n'obi ihe ọbụla o nwetara n'ụwa ka ọ na-enyetụ ndị na-enwere ho ọ bụrụ maka ka chineke si wee bunee ya from grace to grace ọsụ na ọ na-echefu ya echefu na otu a chineke mere ya na ọ ga-esikwa otu a na-emeri ya ụmụ ogbenye nakwa ndị mmadụ ibu na Dubai ụtọ Jizọs ọkwa gị ibu si m were ụbọchị n'ide tata ụbe ndị ya kenerie ndị niile chineke ji kpọrọ ya aja more especially ndị niile tụnyere from one way or the other wee mee ihe ọ bụ taa ọ si m kenerie ya chineke oo kenerie ya family friends and well wishers ọ si m kenerie ya ndị niile ya na-anọ na Dubai customers and clients niile na-atụnyere ya n'agbanyeghị ibu si m biko wụnyere ụlọ ọnụ ho in fact ibu m ga-eji obi ọcha m nabata ihe ka m meziere gị nke bụ hype anweghị m na-ezobere gị a ka ndị obi ya na-azụ ebe and ego otu isikwa wee kere wee nye m ya si m na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ị mara na ụwa na-atụ gị n'ọnụ kọmenti ya on the comment section ka m nwere gị nke gị na ihe nyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ọ bụkwa na ụwa anara atụ gị n'ọnụ don comment amakwa m ihe m ji ekwu ibu na Dubai ọgaranya nwoke ọma nwere obi sarị sarị ana m asị gị happy birthday in a very special way happy birthday nwoke ọma nwere obi ọma happy birthday nwa chimereze happy birthday udo Jesus tata ana m asị na nke a ga-abụ mbido ihe ọma na ndụ gị ibu na Dubai ihe m na-ewu ishi gị bụ ogologo ndụ na ahụ isi ike more money more prosperity a sị m ihe ọma bụ na itinyere aka gazie o onye ji gị ụgwọ ga-akụ gị ya mana onye iji nwere gị ndidi na ụgwọ ka iji bụrụ mmadụ happy birthday nwoke ọma ka nke a bụrụ ihe mmụta dịrị ụlọ were okwu nwa nke mmadụ mere ihe